Mutoza mutsinze Kiyovu Sports igitego kimwe ku busa match ya gishuti ni match mwigiye n'iki byo washakagamo wabibonye
ni match ari nziza nkuko wabivuze twashatse kwipima hari hakigihe turiko turakora imyitozo urabona ko natwe tugiye kuronka equipe tumaze gukina journée ya mbere ya championnat nibaza yuko ariho twashoboye kwaregistra abakinnyi twari dukeneye uravye kuri match ya championnat match ya mbere twari dusaba abakinnyi kuri fedo match bashika 15 cyangwa 16 sinibuka asanga dufite umubare w'abanyamahanga bane kandi twari dufite avantage yo kuba dufite abandi rero ni match twakinnye tumaze gukina journée ya mbere hama ni match dukinye tumaze kwitoza ivyumweru bibiri nibaza yuko ivyo twashaka kubona hari ishusho ariko sinovuga yuko turi kuri 100% canke 80% neturashika turacyari ko turakora dusindi match novuga muri weekend dushobora gusubira tukaraba kugira turabiko tuzoshika kuri journée yo gukina championnat ya kabiri tumaze kuronka equipe équipe de base équipe tumaze kuronka equipe tuvuga tuti ngaha aba bashobora gukina ibi cyangwa aba bagasimbura bakazana imbaraga
coach umuntu arebye muzakina
nanone oya tuzokina na gorira
coach umuntu arebye signing mwakoze nabakinnyi ubona bari experimenté abakinnyi n'abari bavuye no mu makipe manini umuntu yavuga ati ahari ntimushaka gukora amakosa yo kurwanira kutamanuka nk'uko umwaka ushize byari bimeze unabijyane no ku ntego z'ikipe ya Bugesera uyu mwaka byo bihagaze gute ushize mwageze kuri finale y'igikombe cy'amahoro izo ntego ziracyahari ko igikombe cy'amahoro biba bishoboka
intego ya mbere no gutamanuka turetse kwipasa muremure ukoravye abakinnyi dufise effectife dufise ukaraba n'izindi ekipe ngene ziyubatse intego objectif ya mbere no kumaintena ekipe hama izindi objectife zishobora kuza mu nyuma umuntu ashobora kurota amaze kubona ngene champion ihagaze ariko target ya mbere ni kubanza kurondera amanota akwiye kugira dushobore kwimaintena hama turabe yuko tumaze kuronka amanota yo kwimaintena turabe yuko dushobora kuronka n'ibibanza byiza muri championnat intego y'igikombe cy'amahoro sinoyivuga ko sinovuga ngo tuje kurondera igikombe kuko objectif ya mbere ni championnat igikombe cy'amahoro umunsi kizoza niho umuntu azomenya ngene ashobora kuvyitwaramwo aravye n'ingene muri championnat azoba ahagaze kuko hari igihe ushaka usanga muri championnat waramaze kwimaintena cyangwa ufite amanota meza ukavuga ati no mu gikombe cy'amahoro ndashobora kugenda nkakina cyangwa ukavuga ati igikombe cy'amahoro kandi agihebe sintakaza imbaraga ahantu habiri kandi uravye na effectife dufise ukavuga uti ngaha reka ni concentre kuri objectif ya equipe